voice of wisdom. Ebe buaw, ebe buaw, ebe buaw, ebe buaw. Amen. Amen. Ye den Nyankopon ti asefo ase. Se wo so amo ahoden, se fabra beta mechi. Ye nyina mmom, ne nesu ye nhye na nimonyam biem. Wa wo hwe ye Nyankopon nhyrawo. Se nesu anya mre na wo se wo nkọ baabiya, wo tena se na wa hwe program e koso. Words of wisdom. Words of wisdom. Words of wisdom. Ebe buaye nyina. Amen. And that day, your topic e dey asem no so ne say. Our rejoice. Amen. When e chese Nyankopon e na afre yen. Amen. Na ene ye ba be di awaresem. Ye be ye dey. Ye be di awaresem. It is baby a wo bi a wo hwe yen. Send ye last week. We do awaresem to to. Enkrofo bi e de ye ho enya wo de ye no. Ene nso so bi e wasum ye. Wo nso so a wo hwe bi a na wo de ye no. Ene ene de ye ese. Na wo nso so de to wo ho fo. Afutu obe firi nyame ho e be bres ankrofo ko no. Now also so Eddie Asha with the Suye. Send ya last week. Yenye ni pami and sendi wa mawari semono. And then so yenye ni pami and sa yan ni pan the dorsu. Say ya bibi abeti my yen timti. Ni pami and sa waha. Ye pese ye dem mic ni mom no so. O mumbe ka o mawari sem no nyan kupung tumfu. E tu womfu. No mawari and sa ye sham pium. Eti yen che hono. Ya de mic ni madi odi kai. Bon sempa siya womo.
Words of wisdom. Words of wisdom. Mommy, nyami shira bebre.
Amen.
Madam Fubi, owa ware asina de bia obema ne bono. Ema okope edan mo kwotena ho. Obema ne ye ne ho ade. Ene omo beka ya no samba e so ba. Obeye ne ho ade. But still onye ne ho ade ne bona na obono. Into a bebo mama ne na misu. Nyami adum, ye mami di program biaba. Inti mi de baba tu nenim. Nani oho biano. De bianso of ye obi TV. Inti of sha obeti wa femuaba na aware no aso. Inti enu.
Yo, ye dasi be britanasi. Amen.
Amen.
Words of wisdom.
Brabeti nyan sase.
Mami nyami shrau.
Men,
mommy, me nyonko bre bobi. Owo kunu, ni kunu na ye ne huwadi. One na wo fo. Na ni kunu yon hin. Na first no nyon hin no. Oma wari ene so. Na omu di ni besi yon hin no. Ni kunu. Basa basa abemu. Inti dako, eya mi ni mi kuni di, mi ne madan fu ni di unkomo. Eno kache me se. First no omu di ni kunu si yon hin fo fronu. Eya akwesida edua odi na chi na wakwonu aduane ama hemfo no nanso no so Kristo nipa nti da kwoso dai na ohun se onti mini nyame mienu enante nti oyɛ na dwene se akwesida ni dua onko bim enam kono onko no e de atete bebraba aware enim oyɛ se ane kunu sise ohwɛ TV anane kwa bedum TV o sorry so kwa sorry a ni kunu se onyi na taadu ye na one de ohin ahin si na omasi no e na di ni sika bre no ti mommy aya atete se bebre da pia me nyon kunu osu e na me se nyame adom me maame de konua kase bi aba nti meba me maame ho nti aya onhwe obi tv na won fa so beba nti mommy ma se me se so ni pa no obeye den na na ware agina.
Nyamisha, yedasi, yedasi.
Words of wisdom. Man pocho nyamisha.
Amen.
Pocho asima rubeke oye manga sama asem. Minyamu kuna na yeti. Na miye muwa reda moba asol pe. Na nubu efu. Sa moba asol na muku fieso ane we muna. Opa na se molo che obi tv pe remote we na wa agine we change station e ho na obanda manams na ma atine go no mu na ma edin adechi me bi se ni sika bebe akwan na wa ma osika eh o edin eh dakwa mo ba so no from bi sam de mo wan fa na mso mo wa so me sha da me o frame ni so me tena shede mu na me receive call into what is there America me assure yeah assure oh me can say me je want him me can say me je want him and the one kasa bo wo bra na wona man kasa na yaponi yaponi be paper na osana efem na me take me no frem ofem na osi there wan fa na me so yaponi yaruba no si yo wan kasa no bim okay che ho no o start na o she ma robo fundo into wona me catch and there obi nyam hu mbo manka se biom na me do fie nti mudu ina ocham na me nya bibi mana asa na ofe djuma abanti ntamtam na la na me ya ade me di si ho na me kotena tv mu da mo hwe na enso ye lock ye trap door it's all about na ye bui me mu ya ade na ye hwe obi tv mu ya ade all about na me ye fast na mu ko bui e gate mu na ma nya fast e change station no obai na sa na we hit no na mu kwando le ba nya ondo nya easy kula I will be shay. Now, my bro, who is super papa, and some on your dog catch him, pork catch him. It's a man. Ben, you know, it's a demon. Men, you need them.
Yaminsra, you need a moon in our mocassa, I know. Now, a radin uncle Pong who has Obama Way, or better, or quiet fasso. And noon dinner, you say a program, yes, say. Nyankopon nam nasem so ka kire ye se ye mfa nipa suban enko aware ye do nyankopon suban na ye den ekwa aware na Jesus de wodi ja yen ene hon kronkron na ye de ne kwa aware no o se mi nyam nyanka na emom me hon kronkron na me de ni jamo na meja hon no se wo ba ono no be kire mo Okwanya mo be faso obekire mu ade nyina na wo kan Romans chapter 8 verse 20 says o se sene ebe ya wo be bo mpa yempo ya na wunim nenso se honhom ne wo hu a ono ne de peni ni nkabea be dia ma ekwanya be faso be bo mpa yempo no hunhu no se o de ni pesu kwa aware a When no one better than that, memory a bombayman, a chair. Better home, home, and a dear, or bet prese, bombay a jukun. Amen. Or bet daletian. Internet, Yamemo better than Moquia, Mobe Faso. Dear Dickine, and a day. Your topic, and that you jume dear, you soon say. Onipa bie na oyɛ judge anase obu atɛn wasase zo onipa bie ni atɛn mu tumi so obu atɛn amen atɛn mu anase judgment ɛyɛ onyankopɔn ɛne ne dɔba Jesus edia wo yɛ nipa Enji wo nyankopon atemuo emfa Emma Muma ye enji wo nyankopon adwuma eya atemuo emfa Awarefo me pamochew Muma ye enji wo nyankopon atemuo ne judgment emfa Ye kwotru sem ni akodi adanse Se nyankopon ne doba Yesu ena atemuo ewo mampa ansa na yatoa so Amen Yanko Romans chapter 8, verse 33 to 34. Romans chapter 8, verse 33 to 34.
Romans 8, 33 to 34. Wana obeto to wana o nyankopon ayi wona no. O nyankopon ni di obubim. Wana di obufo. Kristo Yesu ni di owui nempo wanyane na wote nyankopon ni faso Odimaye. Amen.
Amen. Why no obu for Christo Yesu? Na why no obu abim nyankopon? Amen. Yenko James. Bato biye James. James chapter 4 verse 12. James chapter 4 verse 12.
James 4 verse 12. Obako ne mrashafo ni otemufo. Oni die obetumi agye na wasei. Na hwani wa ubu obi aten. Amen.
Hwani ne wo a ubu obi aten wonipa. Obema ne oba. Emu bie ni tumi se wajeje. Oba akope ene buafo ebuabem. Sa oba akope no one de wotumi gye yekra free yensem. One hwan. Onyankopon. Onipa bie ni atemwo wasase so obu aten. Obema na se oba. Eni tumi se o soli jeje ne yire anani kunu se unyuma awuye nyuma boni ntime jao oba menyo nyankopon atemwo mfa emema no next week ena mo modi ebeto aso tine yesa kan fa ma side bi oba we need to me se ubeka se mikunu si wo mame nkwa asori mikunu si wo mame nya ejuma mikunu di ma pe e ha me dodo mikunu enu mukasa nye ntimi jaya aware amen. Se wobe makase jai ejuma ye tinefie hweme mama me na me amebo akohoma de a ubetimi ejai se wobe makachira wo se efri na di kwei ensum nyankopon biem enkwa asole a eno de obekwa ne da na ensu hunya no amen. Born sent by Jesus. Yen fire pe. Enja ya wari. Se wankasa de upe. Eja ya wale ya. Waji nyankupo e jumaye. Se obema. Wede upe jawe yiri. Suwa ye adebone ya. Waji nyankupo e jumaye. E mami kabiem se se wode wo pe se wo gyae wo kunu o hye wo so o tete wo ti wo pake wo nioma akọ wodi kan yi wo nioma pe atemu aso nan wati ase oba ade se se wo ye ni ye nkonko hwe onyankopa asem e Christians chapter 10 verse 4 ye nti asem bi wo
Osenka fo etredu nyi yimu nan se otumfo ahonhom sori tia wo a nyai wa fa na ojo brebone akase ano ase
wan honhom sori tia wo a se otumfo ahonhom sori tia wo a oba nyai wa fa ojo brebone akase 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 ano ase ojo bre ukuna koma na amaso de bonia kesie etia wo hye wo so hye wo yawo jai asore ko jai adwuma yam ka sei wo yo ba wo pa adwuma to anya adwuma kora ho keka wo de wadi be hye wo bia wo se ojuo ebrede ye boni akesie ase ye ka wo tumfo a woni hwan se ye ka wo tumfo a woni pa bia wo di wo so panyini Siye kuku masi memu, na siye siye kope otu mfuwa, wadi ya sante maishuwa. Wainu otu mfuwa wadi ya sante maishuwa. Nana otu mfuwa, osee tutu the second. Wanune di asante maishu. Enti wotu mise, wadi nipe, eka sensi da wenzi ya. Enyesei, enyesei. Wotu mise wadi nipe, e disipre asante maishu. Hallelujah. Say ye ba ye ma ya bra bomu a otumfo ne ye kunu a ye frɛ ye nsɛ ye mɛsɛ wɔn ase ne ye mbrɛ ye ho ase ensom wɔm enhwɛ wɔm so ɛmɔ wɔm ban ɛmɔ wɔm no sɛ wɔm sunsun ɛhohom ɛsɔre tia wa engyae wafa sɛ megyae aware mɛsɛ sɛ mene wɔm akɔ ɛnyɛ onyankopɔn adwuma ɛnyɛ se du samre we mu a ye di komu ye honhom ene di ye kunu no mo so wo de obeye wafa mu de enu ti na se wo se so otumfo honhom sori tia wo a enyae wafa wo de ye wafa mu de be nyae wafa no awadua ne sesa wo no ma ne kama nsa ne wakwa asori se wo kwa asori nso a time wo ku di na didi na dua ne no bra be ye ne kama si ne wo hwe na be cha yesi ni ho fashe full flash bi enjo ye benyansafo chese ye nyansafo totu fie ye chenje ye wonchi seye ye totu niema ye ye bibia kama ye wasade nyina wo de nya wafa ba bibia respect no bunun kasantia no manaduani ni kama maninsuo nom wote se kom de wotamfo manaduani ni se su kom de na maninsuo nom samre wona umie no adane atamfo because wose ja solo su nya aso wuyɛ onchi sɛ ɛka ma no asan akɔsom nyankopɔn ɔka to aso biem sɛ ɛnyae wafa bi no wase na ɔjuo brɛ bɔne akɛseɛ ano wase ukru ohoma asɔre atia wo ama ne ho so hyɛ wo so ɔso ɔma nhwɛ tv ɔso ɔma wo nyɛ adwuma da wɔso ɔma wo nkɔ asɔre nyame ɔbɔ ɔba asase so wɔso ɔma wo nsom no no yɛmfiti prɛko pɛ nyaa no yɛde ɔdwo honhom no ɛbɛbrɛ n'ahantan no ama ne ho soɔ no ase ɛno na mɛma no muntie ne yie paa next week yɛba mo so sɛ mɛ yɛ adeɛ a mebɛkyerɛ wɔ mo nna yi sɛ ɔmo yɛyɛyɛyɛ na sɛ mo anyae a adeɛ da hɔ ma mo ɛhu sɛ ɛyɛ dangerous ye de ojuo ehohom enebre boni akese ano ase ye mfa kugugu be kwa sole me kwa bonsam be ma bonsam so ma me kwa sole me kwa bompa ya mo se me ma no mumu ma ne eye se ya na mu de munim se mu bu o mo ho ban so mu de se ba ne sa ne o ma dwini nyina kyene se wo hye ne so onim se wo mu ade wo yo ba wotia wa entia it is atam no why an tamfo awi e free dane de ko no obedi say on pene ma won hye ne so enti ye mfa abufuo ne kukukuku ene hwe ye kunu so amen ye nko hwe nyankopan asem Exodus chapter 14 verse 13 to 15
Exodus 14, 13 to 15. Mm-hmm. Now Moses is catching our mind and say, Munsuru, Munyina Pinti, na Monshe, a radin quajia, or deri bejemo, and ne, na mizim for a muhuan ne, muhuan de bibia rebu, a radebe quamamo, na modie, munyako. Amen.
To 15.
To 15. Mm-hmm. Na radi catching Moses, he say, mm-hmm. Adena will suffer me. Kachure Israel for ma wonko won anim.
Amen.
Amen.
Se ukru tete so ma wonko asori. Wo hwe TV wasi tum TV no o se wo so a. Yensu yesu asem. Na emom ye koy anim. Se stow ye be kwa asori no. Ewurade Nyankopɔn ka kyerɛ Moses Then I was with me. Catch his off was a fair one in the domo, but dear, then so many day, mon common name. Namunya cum, never rather by a day, or becuamamo. Ye yukum, the bear my home solitia, so I best saw I was so our real name. Nedru, I knew a drew, and yakasakasa, a yukum ye. Now you call your name soon, yamisumu, equidimkun name. Amen. Edano, ye hunu honhom na ede wale ne se honhom na ba ne bi or jewel woman, I'm a boy. And a boy, I told me boy. Tibby, you woman, a banner, and tonight you money and fan call. When young coupon soon is in tonight, you mono, say, my fan say, woo, woo, and T. Hanum, where say any pee, you know, who be you or jewel home, and the boy's a tunnel. A botano, would he be deep, who could not home my swan in a hand time? So who could not hand time now, my swan solity hour? A jewel boy's a tunnel, and he did this one. Amen. Mumma yen kwa shro kunkrunum. Na yen she enyuma ye de jujo boni akesie ye de brenasi. James chapter 1:2-4.
Yakubu etreba kunye yimum ye nuko siye nai. Minianum se moshi in soche ahudo bebre mwa mumuno eni jye kra. Na munhunu se mujidie no sohwe ye boaseto ho adwuma. Na moma boaseto no nwie na adwuma yope. Na ma ye pe ni mu a enka mohwehwe ara.
Amen. Se se tumi bi. Ebo wura wukunu mu. Eden hyeso boni bi bese wo so. Wo hunu ni awonye wo ho a anu aduro nyina eye boasetɔ yene ne ntwetwe yene ne yen challenge no sɛ wo sɔle ne dai sɛ ne nkɔ baabi a wo de tena se na abompa yi wo wutirim asafo awurade. Me de bema ya kuma sha wonsa na yekonyi na da wanim na wo som de mimi nya wo som da se adwuma no si janet na fie na wo hwene se adwuma no se wo ye betimi aboa no emfa boni bia ma urade nyankopon me nimi kunu yi ntwetwe me nim se adwuma wo na yi ma me ebe boa yen na enso so koso anefa wonsa ka na kuma kopem da wo bepne so. If we say, I trust, say, Obema tini Christo, na men so media was me tea, any bema. Na ya trust, say, and my embray of wassi, in she crunumas, I say. And to mean to many bema in church. Amen. And then they hamso. And yano natural say, we a Christo ni papa. We qua consuming ya mean to crunya bun samtino. Oh, my uncle. Ono dan suban a eye abufuo suban hyesuo suban atiti suban kyerɛ won na wo su de Kristo su honhom ne su ehia no eno ena Bible ka ho asem se eno na kyerɛ se ensore na asole wo so e wo wawa wie ne mu no ewie poase to ho adwuma na wie na adwuma so pepepa enka wo hwe kura bi obetima ke kansem bibiri a kyerɛ. Enti wo wo suban no ene besesa be man. Amen. Ewo mu se de wo ye ne nyekura enke ye kura wudi bim bebre e won side wo a wudi bim no won ne bim e ma sense ye se me ma senti enka me fe mu pa de de a de bia yenye fodie nwe ho so na yenye atemu onu manyankopon wan soli nyina se wo bu atese de beme yi oyie suba wo da na di nyina kyese enye kra de wo ye nyina nye eni o ma pasa 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 emfa judgment nko ho ye di kan ahye dwumadi yanse me ka kire wo se wo nyankopon yi ye bai se amendment ye meboa wo ni yemebu wo mo ho ban enhwe wo mo so yi nanso enkyere se yemedi wo mo so panyini yemejejejeje wo mo yemekochi kochi wo mo yemedalete dalete wo mo na emum yedu onyame su onyame honhom onyame su ban ene yede dane dane wo mo awi ni wo mo do mo banyame sum ma ne ma boni asole nyina timi eba fom ojuo bre boni akesie ano ase enti ma wo sofre gidie no e ma ba kokura mem se ne de ma ankasa enti e kina de me so mekasa bi ye gidie ne wie bo ase ton adwuma enka ye hwe kra se mo hwe so ya wudu obebre mu a mumu na ni gie kra na mumu se mo so we ne wie bo ase ton adwuma. Hallelujah. And yes, I will say, so no, soon, never dear, unconcord or two, Munibe Janier Jam. Yaman conquering and son of the war. What is the most shame? Sorry, I would do way more. Munya Mude and Nijie. Or call Yan was for Sidium. Nima Radi won Nimuntia. Ha. Radi Niman and Mikunim. Send a yesu, ye puno, near church channel, or done in any was a ja, Niman won him, and if I chair warm. Jesus will be deep on the and say, Bow was soon tinted so go so. What chop for formulated in Yame Patty so. Tinted so go and him bonged in Cassay Chandy, a babble bought in Cassay, so many who rule with him and what year to say. We say, Omonia, hey, Nayade, Fatcher Womo. The intimacy of Omonia and the Shrin say, Eja, Omunim, Omunim, Communim Sabonin, Omoya, and Common Yamisa, Tejame Pow Cho. Fa che womo fa onyankopo suwale fa yesu suban ware se wukunu ma ne ho so a ka kire urade se urade mekunu nimu ntia enti fa che no enkasa enkasa kasa bebre amen yen konkoso onyankopo asem bi mwe toaso James no hwe verse 12 no maye
James 1 verse 12.
Verse 12.
Nhyirane onipa a oto ne bo ase nsohwem.
Nhyirane onipa a oto bo ase wo nsohwem.
Na se wonye firi mu totrotɔ a. Mhm. Obenya nko abotira Awurade de ahyɛ won a wodɔ won no bo.
Enti ensɔre a wonna mu nyinaa no. Twerɛ sɛm wi wo James chapter 1 verse 12 say. Kye sɛ wo be firi mu afi totrotɔ. Na wɔ sɛ nhyiram po ne wo. Sa wo nam saa nso ni mu no enhyira ne wo sa wo ukura wo kwaware no e de na hanta saa soliyetia wo ama wo nam saa enso yi mu na mo e na sa mo de boase to e ye saa nso yi ho adwuma a Awurade Nyankopon be yi mu afiri mu abom nkuni mu abotiri ye nkohwe wo Nyankopon asem mu biem ye nko proverbs chapter 4 verse 23
Proverbs 4:23 Kura wa kuma sene de odi asie nyina na emu na nkwa adi frefre
wase kura de ai wa kuma esene wonioma bi a wodi asie nyina na emu na de afre
enkwa adi frefre
enkwa adi frefre se urade nyankopo betimi agye wonkwa firi wa wawe ni mu a afre wukunu nsem a ana se urade nyankopo betima gi wukunu eniyama wodi solitia wi mu a age se wukura wakoma se wuwa ankura wakoma ye ntimi nyina so ema problems akase no ensolve da gidie no eye boase to ho adwuma wakoma na sesia na apeja me kuro timi tun semfoma me no de mitimi nsha me ho so na me hunu ni amenya me ho so obone fo sorry no de yaw e fa wukunu so e de na hanta bebre wase wo awawie mu a kura wakoma ne mu ne nkwa difiri e wo akoma na wakura no de ato fo mu de ato nsuo mu no enu mu na wo gye wo. Amen. Yenko Nyankopon asem mu biem. Edo Nyankopon asem ne didi e kenyina ho adanse. Yesi edi Nyankopon suban ene kwa aware. Amen. Yenko Proverbs biem. Proverbs chapter 15 verse 1 to 4. Proverbs chapter 15 verse 1 to 4.
Proverbs 15:1-4. emuaye boko sanka enibre na asamdende henye abufuom enyansa forte kire mama nimdie yede na nkwasiafo ano roro ejimisem.
Amen. What say? Emuaye boko esanka enibre na asamdende yede
henye abufuom
henye abufuom. Enya di ebiem.
Enya safo tetre mama nimdie yede.
Enya safo ketre ma manimdie yede. Wukuru no nimdie ne ni nyansa wama so nyina wanum kasa ene bema na hantan ni nyina brase. Na nkwasiafo tetre ma de yede.
Na nkwasiafo ano ro ejimisem.
Oba akwasia ye okasafo. Eni Bible.
Ewo.
Bible say oba akwasia eye okasafo. David ne kai. Se wukunu emma ne wo so ede na bufuo hia wo ede niam a etan hia wo ayaya de obi kureti bembe bi kureti mi twantroto ne yere so ye won kan ekora wose waka chinchina waka wuchi wanu ba bi enye ye obetimi kura kan wasam kura ayaya tantantantan kura kire wadamfo gira wanim tu asem boni a wudi uti kura ba kohwe dem na yira wadane so ene ne tifie nanso wasese wotu sa chick ni mawa emuaye boko sanka de yi
abufuo
ene ene bere se wotu sa chick ni mawa ohye wo so nkwa sole empa anya djuma kan wono tum se obusa wasem ewo mu a muaye boko nyame asem na ka nyame na meka. Wasi muaye boko ene besanka neni abria bonsama fa ne super so destroy wono beso dia we ho so ma dia titi wuja wo ma no emuaye boko ene be ma sane o ma we nyina abrase di kaka se na ma wari enti oba bi kure wuja ne ma wodi awre ho atiti bebrebe no timi susa mikunu kura kame wasam ya kura akire ne girlfriend okwesia ne girlfriend ko beti ti watem yaya kire no enti wudi awere ho pay na ensu ni nyina emu no nye ni jie fe ni jie ni jidie se wotete no be ma no wo sakira no wo yiyi ni oma ne wonim no wudi wusu no etua fa ahantana ama ne ho so ne ne ye bone na betene ne mu a bonsam power rienka bo munti wo soliti abes wo tete montem no be ma na wo da kwenti ni wo fe ni mu hausa nanso di mu aye boko ebe sanka ni nyina ebe pepa medasi ye nche nyankopa se mu bie mwe ya me asem na ma ye futu Proverbs chapter 24 verse 26.
Proverbs 24:26.
Mhm.
Dear omemmu ayepa no te se dear ofe ano.
Mhm. Bacho sisubiem.
Dear omemmu ayepa no te se dear ofe ano.
Nyame asemse menkan kire wo se. Se wutie dear menkan kire wi nyina na se wukunu bufu. Na omemmu ayepa papa ko fom boko a. E te se dear wukisi wukunu. Mwe. Emuaye boko te se de wo fe na no nya o maso ne ahantan ene ani abre ene de se saye kunu wasi muaye boko eye me de mu mi nyina nka emuaye boko e te se de wo fe ano e te se de wo makis mwa words of wisdom. Words of wisdom. Words of wisdom. Yes, shemu den 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 den. Amen. Yenko Proverbs. Yenko show nyanko pansema dance die. Proverbs chapter 20 verse 5. Proverbs.
Proverbs 20 verse 5.
Mm-hmm.
Oberema akoma gina tuo ti se nsu a emudo.
Mhm.
Na so de owo hunu mu besa.
Wo bema And mama dream won't do. Bema to be the same see any mu pa wa ba won to me. Nancy was say, dear win him dieno. Obeti me a sa. Now what the Bible need the Bema nakumemuno. Nakumem what the natto to ensue mudo. At the same si a pumwa bear be a hot dono. Yango posa men can chose a sana bema or makumem wete. Me patcho repeat as emni.
Or say, or bare my kuma, a jinna to say, and sua a mudo. Now, so the old no more besa.
Bema, a kuma summon in Yankopon. A beer swat and watch a yamano. Timunti and yepa was a man money and no more tenno. A mamma, one makumem, a mudo, a ye don't co mudopa. At the say, and sua, a way a bunumu, see, baby a hot dog. Se when yanim di any nyansa, nu obi onim nyansa, enu obi o mema ne ho so. Bible say, omo o ma ye omo so omo ye nyansa fo no, o mbetena fo. Na nkwase afo na betena konwa no so. Hallelujah.
Amen. God bless
you. Se we oba na ye nyansa fo a. Wukunu so o ma wo nkwa asole. Who could so man yet, my man, Tandy? Nancy, and this super tenon. When young son, no one do not would be meaning, no, when young couple met two moon or hope brassian, no young son. Obey in a dear channel, our real mono. Obey when no young son, a cheer for Nakuma Mubununo so. Obey my name is better now, where beers talk and see a palmo. Obey my name is super tenon. Bear my name is super tenon. Now, we do what you know, sorry, who could have assumed your mecrasino. Enti opa, what who could not come, a man who should say, and sue a mutton. Say, who bet me as sebi, and you could not come. Which you went up when near Brin, when near Dean, you know, as a genius who could not come, a mara for mau, and I'm a boy. Maybe who could not come, aqua could di. Ah, ain't me now, what do? And when tin when near din when the baby. Nan so trust someone to say, I just would say yan some way, and the betting me as so kuna kuma. Amen. Yen yan some fool. Fa when yammy subine, a worry. Se ukunu, cause a ne, one more back on my sermon, baby say. Me kwa asole pe na me kuru frem se min soli fra soli de mo madam ba akokura de o se se okwa asori de mo ni kuru ntimi ba o be frem se on soli fra soli de mo mra ni kuru se onya asori me ensom abosom me ka cho na mo ate ase se be me bi o be sha wo so aka cho se ja asori biala enyane ne beme bi obesha wo so aka cho se ja sori bia enyane ne enyane ne kena so aka se jai wadwuma na wo ye ne dia wo be jai ama na sori de enyane enyane nya me so se duru wa wane ne mienu fa beme no toto ne nyankopon nyankopon ye kesiase ade nyina wo nya me ne bo beme no. And was say ye me ma was a meme boy. The old boy men meet me nanny machin chreno from me name ma would da. Nay, mum. Ya de boisito. Any tree fan near my soul.